umutekano kuba ugumutituka ibintu bitumvikana kuko mu kirundi ubuzima bw'umuntu ni katihabwa kandi intwaro yereye yose ibwirizwa rya mbere igomba kurangura no gukingira umutekano w'abanyagihugu bayo bose uyu munsi rero umenga umuntu gupfa bisigaye umenga ni ibintu bisanzwe nta munsi wijana tutumvise ngo batuye ikiziga hariya batuye ikindi kiziga hariya mugabo ntitwigere twumva leta itubwira ati burya aba bantu bapfuye ni banaka ababishe abo twadukeka ni banaka nimba amatohoza abandi twigira tumenya nimba yashitse kuki mugabo icyo twumva gusa nuko abantu babananya bapfa jewe kumbure ejo sinari niriwe Bujumbura bari bantumiye muri komini wacu yo mvuka kugira ngo dufatikanye mu rubanza rwo kwibuka igandagurwa ry'umuhisi kwa Gasore hanyuma mpingutse ku masaha y'umugoroba numva ari amasasu menshi amagrenade ibiki ndetse no mu ijoro byarabandanije uyu munsi sinzi nuguruye radio gatoyi mu gitondo masaha 10:30 radio ya France irifi numva ngo ibarajya ririguye ngo ari n'umumenyesha makuru mugenzi wanyu wo kuri Renaissance wo kuri RTNB n'umuryango we wose baraye bakubuye cyivyo bintu mvuga nti nagahomera bunwe ivyo o ababikora abari bo bose bitukisha igihugu na leta niyo vuga ngo irafise abapolisi irafise ingabo ishobora gutuma kugira ngo bahashe ibyo bintu ibyo byose ko biracyoza kino gihugu ikintu kikwiriye rero nuko abarundi twese duhagurukira rimwe kugira ngo ingorane y'ibyo bintu ive mu nzira kimwe no vuga nuko byaragaragaye kuva mu kwezi kwa kane hamaze kuba impari kubijanye n'iki kiringo cy'umukuru w'igihugu haradutse umwuka udashimishije mu bijanye n'umutekano bamwe baravuga bati icyo kiringo ntitwemera yuko usubira kwitoza baraja mu mabarabara baragira imyiyerekano umunsi wa mbere ndabyibuka amateleviziyo amaradiyo yerekanye abantu barashwe n'inzego zishinzwe umutekano mu gihe tuzi yuko amasasu akoreshwa mu gihe cy'intambara umuntu nimba avuze ati gendagize imyiyerekano nayo yavuga ati ndagumutse muga akabyita imyiyerekano ni wo ukoresha amasasu kandi nawe atari kararasa ibyo rero murabona ko byagiye bikura iby'imyiyerekano byahavuye bihebwa mugabo atangura kumvikana rero amasasu buri joro amagrenade mu makartiye hirya no hino nitumenye leta nitubwire ati ibi bintu ro mwumva bituragurika bigira gute nibi ibintu leta yameze nk'iyishaka kubipfukapfuka ibigire intwitwi kumbure ko yoba yibaza ko ishobora kubirangiza mugabo tubona umenga bifata iyindi sura uko bukeye uko bwije rero je ndavuga nti yaba leta yaba n'undi wari we wese yoba afise uruhara muri iki kibazo cy'umutekano abarundi twibuke kuva mu 2000 abarundi biyemeje yuko igihe cyose hazora mukabaye ingorane ko abantu bazokwicarana bakakiganira kikava mu nzira ingimba na kidufasha umupolisi apfuye ni Burundi ba buhombye umunyagihugu kanaka apfuye ni Burundi ba buhombye kuko umurundi uwo ari we wese mu rwego ari mu rwego rwose mu gisata cy'ubuzima arimo icari cyo cyose agira kamaro ari muzima ntihashobora kugira icyo aterereye mu kubaka kino gihugu yapfuye nacyo abakimariye igihugu